ki detective Samora. Ubeza kaningi la. Kakhulukazi futhi njengakade asezohamba emhlabeni.
Ngizowenza noma yini. Keep back chef.
Do
you have condoms?
Bamba?
Yes,
The Black Door. Tonight at 9:30 on E!